Nwanne m nwoke mbade kwụrụ ụgwọ $200,000. So ọsụm na m gote ofe ebile bikọs ọgwụ ya na ede ji ebile abịa dị ikele ya. Ọsụm gote ofe ebile. Yes, nkwaka okwe.
Nke ọbịa bịa kwe mmụọ nkwa.
Yes. Sị
na mgbada kwụọ ọgwụ na ọ ga-ewetara ya
$200,000.
Yes. Sị na ọ ga-ewetara ya.
Ọ ga-ebịa tere efe.
Nya ka ị bịara.
Yes.
Okay, Well, you're poor, even though.
Yes.
Yes. But that man came one little all go motor. Say up the motor and go zillion. Macan and Dodger.
Say,
my dear.
I'm a man. I'm a
man. No, Karen Gabriel.
I will thank you. I want them working in Senegal. David is one. Error, I will last you most of all. So, personal will repair water. So, I think I very kill it. But can I say, we can let you come here more?
Okay. Na go je pe owo fun fun. Na o ti e go na dia
200,000.
Aya de ri amma.
Nse.
Mo enu ki be ba kuru. Ha? Nke nwa blo di mu na eku na basi ka ba kene o na nki meru. Eh, manana ma yo ki ke neva. Ya ki bunye ba ne ku ike. Ya bo fire bi ozo ka fa dole hi we bi.
Nse.
Nna ku tebu no. Ya mo tebu no bana. Gwa gedo mo ye na. No te gwa gedo mo ye
na.
Na do yo da ya to nya na mocha.
Lalo ba ya.
Mhm. Ah. Ta fu de ba so mo de ka ta. Na ka no.